tuwae mwiriwe change mwaramutse bivanye na muherereye tubaha ikaze muri kino kiganiro twongera tubifuriza umunsi mukuru mwiza w'umukenyezi amakoperative y'abakenyezi atandatu niyamaze gushingwa ashigikiwe na komine Gitega ibicishije mu ishyirahamwe gishinze gushigikira umukenyezi mu iterambere rama afadede rigaheza rikabakurikirana ndetse rikanabafasha kubyaza umusaruro ubumenyi bahabwa mu kwezi kwahari umukenyezi twarishikiye kuraba ibikorwa koperative akaranga imwe muri izo zitandatu ihurikiyemwo abakenyezi komine yahaye imashini zo gushona kugira twirabire uko bariko barakora Rudete Nshimirimana arongoye ishirahamwe Afaded yaratubwiye icyo shirahamwe ririko rirafasha abo bene gihugu hamwe n'ibyo birata
ishirahamwe Afaded rifasha abakenyezi benshi mu bijyanye n'inyigisho hariho abakenyezi n'imice kubiri hariho abaza mu nyigisho bakigishwa mu bijyanye n'iterambere cyo kimwe n'ivy'imibano ariko kandi hariho n'abacabahitamwo tukaba shira hamwe mu makoperative muri ayo makoperative rero haramaze gushigwaho amakoperative ashika kuri atandatu hanyuma igitigiri cya bose hamwe ubu tukaba tugeze ku gitigiri cy'abakenyezi barenga hafi amajana umunani dusanzwe turiko turaha inyigisho ishyirahamwe ritimiriwe turakora twigenga kandi twisanzuye abakenyezi batandukanye bakaza mu nyigisho tukakorera ku mugaragaro twisanzuye iki turagishima rero murabona yuko koperative igeze kure ibikorwa bigeze kure aho bageze mbere no ku rwego rwo kwakira abanyeshure batanga amaformasiyo n'amastage turafise ibyo twirata byinshi cyane bamwe mu banyeshure batanguranye na koperative akaranga twarabigishije ibitandukanye barabigisha baje atana kimwe bazi barabigisha gushona gutangura ku mashini gukanyaga barabigisha ibitandukanye turirata ibijyanye n'ibinyene mubona murabona ibitambara byiza murabona ibiseke ibitandukanye kandi turirata ko n'abanwanyi ubwabo nabo nyine barabyishimira kuko bageze ku rugero nabo bashobora kuronka icyo batahana mu muryango iyo twakiriye abanyeshure uburyo buraheza bukajya kuri konti ya koperative akaranga hanyuma tukabafasha kugira ngo bashobore kuronka icyo batahana mu ngo zabo bakagabura bagatahana gucyo n'abashinga nahe mu ngo bakabona yuko mu by'ukuri abakenyezi babo badata umwanya turafise rero kandi ikintu twirata gikomeye cyane turabona ko ubumenyi dutanga muri koperative budaherera ngaho aha turafise umukenyezi umwe yatanguriye ngaha muri koperative nawe nyene yatanguye nk'abandi umukenyezi Claudette mana ariyo uwo ni umwe mu batanguranye n'abanyeshure nawe nyene yiga gukanyaga nk'abandi hanyuma acarabimenya yaradutangaje cyane mu kuntu afata cyane ku mutwe kuburyo noneho no mu ntango turiko turigisha abanyeshure twakomeje kubwira abanwanyi ba koperative yuko abazo babambere mu kuba mu kumenya ubuhinga tuzoza turabaduza mu bitandukanye tukibivuga kumbure nawe nyene yarazi yuko ari ububeshi ariko ubu aho koperative igeze aho yakira abanyeshure natwe tugaca tumwikora ko agacaza nk'umwigisha kugira ngo atange ubwo bumenyi aha anye niwe yigisha yego niwe yigisha mu bitambara bitandukanye harimo n'igihe dukenera ibyo bita ama design tugashira ko arasanzwe ari umuhinga mu byo gucapa agaca dufasha aka muri ibyo bijyanye nayo ma design bigaca bigenda neza
ukamupima amuhejeje kumupima ugaca ushira igitambara ku meza ukakizinga ukamezira uburebure bwa yose uyihejeje ucuza ngaha kuri quadrin ukamupima ingena ngana
turafise ibyo twirata by'ukuri turabona yuko abakenyezi turiko turigisha ari abakenyezi baciye ubwenge kandi batahura
Manario Claudette umwe mu bafasoni bize muri iryo shirahamwe ubu yigisha abandi ibyo gushona akanabafasha muhinga bo gucapa imideri ibitambara bivuye ku mpano afise yo gucapa aratubwira inkomoko y'izo mpano n'akamaro zimumariye.
Ma jewe ndubatse abeshi baranyihenda koko ndi inkome ariko ndubatse akiye imyaka ine nubatse hama ibyo gushona nabimenye impeje gishure nize science sociale y'imene irutegama Gitega ayego anaciye nubaka byabereye mu mwaka umwe hama cantangura kwiga ingene nubaho ntangura kwiyumvira ikintu cyo mbeshaho inyuma y'ayo mashure hama ndiga ibintu byo gushona narumvise ikigo muri Centre Jeune gihamagara abakanyizi biteza imbere mu bihe bataba bafise icyo bakora muhira hama ndarenguka nanje ndiga ndamenya hama rero ndabana ubwo bumenyi mugahagataho naravyigana no gucapa rero ibyo gucapa ndabibamwo ndacapa niga gushona niga gucapa kubera ko navyiga hafi kuko wabinyigisha ari umugabo wanje umva mvuye mu byo gushona na cyantahanja mu byo gucapa hama rero muri rusange ndabimenyera hafi rimwe rero ibyo gushona ndabijemwo ego twarabihejeje hama baraturamura hama baratwigisha ingene twoja muri cooperative mugabaje kubera ko nabafise amayero yo kumenya imyuga myinshi cyamvuga ati reka mbanze mve muri cooperative hama mbandanye n'ibintu bya ordinateur ndavuga ati reka ngende nige bya ordinateur kugira ibya design navyo mu bitambara ntibizohore bitugora kuko ubwa mbere twabifashwa n'umufasha wanje ndavuga ati ko ari yo sanswe ndi reka nze ndavyige ndabinonosore cyo ndabisubiza muri cooperative atangorane rero Madame Claudette Shimirimana yarabinyemereye mu nyuma ndataha mvuga ati ubuzima burangoye reka mbanze nkore ibyiwanje ndabona ko bidakunda mu nyuma baranyizera ndaza kuba umwigisha ubu rero turamaze kuramura abanyeshure bashika kuri 17 ego muri iki gihe mubona ko hariho nabaje muri stage bakongera kandi bakanyizera nkaba umwigisha muri bo.
Ndayisenga Jean d'Arc arongoye cooperative akaranga Gitega arashima intambwe bageze ko akanavuga ko uwo mufasoni yize hamwe n'abandi ubu aringira kamaro mu bikorwa bariko barakora kubera impano yiwe yo gucapa.
Claudette muri ibi bintu byo kubarira arabarira nyene nk'ibi bintu nyene dusanzwe dukorana twebwe nyene by'ibitambara ikintu adufasha ibi bintu by'ibitambara hariho ikintu gikenegwa nka design iyo onye ni wacha bidufashamo yo design akayituhi nyanyurira hama tukabona kuronka cyo dushira kuri na pe yacu y'igitambara.
Kubera umwete n'ubwira wa Manario Claudette atashimye kurira amaboko inyuma yo kurangiza amashuri yiwe ubu asigaye ari bitumwa ko mu biraka bitandukanye byo gusiga amarangi ndetse n'ivyo gushona.
Ego bwa mbere nkeze ishure kubera ko nateye nubaka urugo narabona ko bizongora mu bintu bijyanye n'ubutunzi bwo mu rugo kuko narabona ko umugabo ari wakora wenyine ndavuga ati ubu rero byokunda ko twoza turajyana nanje ntume mbe umuyede nawe ube umufundi kugira turabe ko amahera yo kwiyongera mu rugo hama birakunda cyandonkera nho n'akayabago ko kubyiga mu nyuma ndabimenya rero ubu tugeze ku rwego rumeze neza kuko icyo gihe twatanguye atani gopo y'irangi dufise mu rugo mugubu untumye indobo zibiri z'irangi ndazifise nkifitira n'imashini y'iwanje yo gushona nawe nahari ku rwego rwego gucapa rw'amadesigner arafise ordinateur yiwe n'amamashini akora amakashe hagati aho nanje ndipfuza yuko nzogira biro y'iwanje mu byo gushona hama nawe akagira biro yiwe no kuvuga ibintu byo mu rugo ku mahera urumva nta kibazo kizoba kikirimo.
Nubwo biruko abenshi birashika bakamwihenda ko bakamwima ibiraka maze kubera bimwe mu byo amaze gukora agenda yerekana bagaheza bakaza baramwizera.
ibitera vyoroha ko banyemerera kazi mugamaze kubereka amaevre ku mafoto mba narakoze abeshi baranyizera kubera amafoto mugaparama ntiwonyizera ndi mufasa n'inkwemeje ko ncapa utabonye ibikorwa nyezina nakoze
ubu ngo mu rugiwe n'umunezero ntangere bivuye kuri uko kurondera kwabo akanavuga ko umushinga ntahe wiwe amwiteze ko vyinshi biturutse kuri izo mpano
umushinga ntahe wanje ndazi yuko anyiteze nk'umufasha ni w'intwari
muri cooperative akaranga ngo bageze ku ntambwe nziza ndayisenga Jane Darkati
turashona ibitambara icyo biti nape tugashona impozo z'abapapa impozo z'abamama tugashona nyene ibintu byinshi bitandukanye turafise imikeka turakora n'ibintu byo kujisha ibiseke inkoko n'ibindi bisharizo nyene vya decor turagirana turafuma n'amashuka tukongera tukigisha abanyeshuri kuva tuje muri cooperative Karanga turaronka kuko inkiya turose abanyeshuri hari icinjira muri umukigega nyene cya cooperative akaba n'imvyo tsana natwe ku mufuki wacu tukaja kwisununura mu miryango iwacu no mu bikorwa dusanzwe dukora nyene turabona mu inyungu muri cooperative Karanga turi abantu 35 twebwe kuva dutanguye dufise umwaka wose turiko turakora amafaranga tumaze kuba dufise muri kuri konti ya cooperative Karanga araba miliyoni 5
Claudette Shimirimana amenyesha ko nubwo intambwe bariko baratera ishimishije ngo barakeneye ubufasha kuko awipfunza gushika babona ko batarahagera bagasaba gushigikirwa
kimwe mu bintu bitugora mu kurangura imirimo yacu nuburyo kuko ayo makoperative turayashyiraho tukayashyiraho atutazi iyo uburyo buzova abanwanyi bakakwega maguru menga ntibavyumva ariko bukebuke tukabona ko bitera intambwe ariko ikintu ca mbere gikomeye cyane tubona uburyo kuko haba no muri no cooperative mubona cooperative Karanga turacyakeneye byinshi turakeneye amamashini yagezweho akoreshwa n'umuyaga nkuba turakeneye gushiraho ibindi bisata nk'ubu turifuza gushiraho igisata vuba cyane kijanye no gukora imipira ibintu bijishe mu nyuzi iyo projet iramaze nk'igihe twarayiyumviriye ariko kugira ngo ije mu ngiro bica bigorana kubera uburyo turafise ikibazo cy'uburyo turafise ikibazo kijanye nuko ibintu byacu bimenyekana bikaje habona bikagera kure turakora ibintu nibisohoka ku rugero twifuza gose turifuza yuko tumenyekana tukagera kure kandi tugashigikirwa mu bitandukanye kugwego gwishira hamwe ya Fadede nababwiye yuko dusanzwe dushiraho ama cooperative tukongera tukayakurikirana no kuvuga nk'ayo ma cooperative nagenda avuga harimo cooperative y'abagendana ubumuga abo basanzwe bafise imashini ariko barakeneye ivyigwa nyigisho nyinshi zitandukanye kugira ngo bashobore kugera kure barakeneye n'uburyo turafise kandi iyindi cooperative mubumvigira ijambo ni cooperative igizwe n'abakenyezi babatwakazi nabo nyene turakeneye ko bagera kure barabumba ibintu bitandukanye ariko turakeneye ko bagera kure bagashigikirwa kugira ngo by'ukuri umusaruro ushobore kugira icumaze mu muryango kuri cooperative Akaranga by'ukuri bifuza cyane mu muri kazoza gushiraho iki gisata nababwiye kijanye no kujisha kandi turakeneye turafise umugambi wavuba cyane wo gushiraho ahantu haboneka ngaha mu gisagara bashobora kudandariza ibintu hanyuma abakiriya bagashobora kubibona byoroshe iyi ni umugambi wavuba wihuta kandi twifuza yuko woshigikirwa ukaja mu ngiro umuti mbona nuko dusaba leta ko yoshigikira dushigikira mu byukuri bamaze kuba bo tugenderera hanyuma bakabona ko byukuri turi ku kivi numva umenga si ibintu by'agaseseshwa rumuri biragaragara ko turiko turakora turakeneye gushigikirwa twifuza rero yuko leta yo dushigikira hanyuma ibikorwa byacu bigaheza bigatera imbere.
Ndayisenga Jean d'Arc asaba ko bosherwa cyane gusumba uko biri ubu kugira abanyamwuga babo babone kuronka amafaranga mu mufuko ndetse banaronke n'ico bafungura.
Igihugu kimaze kuba kidushigikiye nk'aba bantu bamantuze bama hoteli abantu igihugu nyene nk'ubu unyihaje nk'umunsi mukuru bakadutumira tukagenda kugira decoration kuko ibikoresho turabifise tukagenda nko mu mabiro bakadushorera ibitambara turabifise kandi bamwe baramaze nko kudushorera nikuri birameze neza kandi turashima no kuvuga yuko nko mu bihe nka komine yo bifise iminsi mikuru canke igihugu bakadutumira tukagenda tukadekora kuko turirata cyane hariho nka foire yabaye ngaho igitega y'abanyamyuga twe nitwe twashobye kudekora aho umushikiranganje bamwakiririye byarabaye ibintu byiza cyane no kuvuga yuko bagiye baradufasha mu buryo nk'ubwo byo duteza imbere cyane.
Ngo muri amashyira hamwe no kubafasha abakenyezi n'abashinga ntahe ngo ntibashimye kubashira inyuma
yo turiko turigisha mu mugambi tugasanga hariho abagabo bashoboye gukunda uwo mugambi mu gihe babaye bakeyi murabona ko ari nka babiri cyangwa batatu abo ntitubankira ariko tugiye kubona yuko ari abagabo bagiye kuba benshi gusumba abakenyezi duca tubafasha mu bundi buryo atari mu ntumbero yo gushinga ishyirahamwe ry'abakenyezi.
Vyaranetsereye kose naho mva kure nzandikora nka nkemera ngashika ngaha yego umwuga banyigishije nkawurangura ubu ndamaze kumenya kujisha no kubarira yego. Yego iyo vyagenze neza tukagurisha baraduha udufaranga duke tukifashisha.
Mana Leo Claudette asaba urwaruka rurangiza amashure kudaca ruzinga amaboko ngo rurindiriye bujanye n'ivyo bigiye.
Urwaruka rugiheza amashure rutabona neza ibyo ruca rukora noruhanura ahubwo kujya mu myuga rugasubira hasi kuko nka jewe naciye nishyira hasi ndavuga ati diplome reka mbanze mbike kuko hari benshi bari imbere zanje nabonera ko akarorero batararonka ibyo bakora by'ibyo bigiye ndavuga ati reka nje mu myuga ndazi ko nzoshika kandi ndabona ko ndiko ndashika kandi n'ejo tuzogera kure. Kujya mu mwuga warize ishure birafise icyo bimara kuko urashobora kugenderwa n'umuntu yize mwabo bo mu ntwaro canke ugasanga hari ibintu bikenerwa nk'agafarasa canke iki ugasanga birakeneye umuntu afise ubwenge akenshi ucyo haserukana umuco hama ukabikuramwo izo ngorane.
Abakenyezi b'abanebwe abahamagarira gukura amaboko mu mpunzu kugira boye kuguma mu ngeso zibakwega kwegera mu w'intazi.
Kubisanzwe akamunotera abakenyezi bagisiga inzara badashaka gukora akazi akariko kose babonye no babwira ko bakiri inyuma y'amajyambere kuko twebwe ubu iyo tugeze turabona ko kwisiga bidagikenewe cyane ahubwo bikenerwa mu isuku byonyine byo kwihungura imicafu baba bakoze iyo wakoze.
Icivugo c'uyu mwaka mu guhimbaza umunsi wahariwe umukenyezi kivuga kiti uruhara rw'indongozi mu iterambere ry'ubuhinga ngurukanabumenyi ridakumira. Abakenyezi basaba ko umukenyezi yokoroherezwa bagafashwa kugira baronswe iterefone zigezweho biheze biborohere gushira habona impano zabo no kudandaza ivyo bahingura.
Muvuze ubuhinga ngurukanabumenyi ku rugero rw'iwanje ngira ngo ndafise uko ndabitahura ndumvamo aya matelefone agezweho ayo bita ama Android ndumvamo kandi ama ordinateur ndumvamo ibitandukanye bishobora gutuma kumbure uburyo bujanye no guhanahana amakuru bunyaruka kuri jewe ndabyumva ku kijanye n'aba bakenyezi dusanzwe turiko turafasha nibaza yuko nk'iki kibazo tukibabajije si bose boshobora guca batahura kubera ko n'abafite ayo matelefone muri abanye nibaza ko ari bake ku buryo rero mbona ko dukeneye gushigikirwa cyane kuri iki kicivugo cy'uyu mwaka turifuza yuko aba bakenyezi nk'uko nabivuze baje atana kimwe bazi umukenyezi yigishijwe aramenya no ni mashini yo gushona tubaraba gucyo twabona umenga ntavyo bazoshobora ariko baravyigishijwe murabona ibi bitambara bikozwe mu buhinga bukomeye ibi bikorwa dukora si bisanzwe ariko baravyigishijwe barabimenya kubujyo rero mu gihe tworonka uburyo bashobora kuba bomenyekanisha ibikorwa basanzwe bariko barakora biciye mu matelefone cyangwa bakaza baranaraba n'abandi ibyo bariko barakora ubu ndirabira ko nko mwishira hamwe ajyacu afaded ndetse no muri cooperative iyo mfashe telefone yanje nababwiye yuko dusanga nko barije ndayifise cyangwa turi babiri nkavuga nti reka mfotora akantu ndagashire ko kenshi ndakira amatelefone ambaza ati iki kintu ni gute murumva yuko ari abakiriya turonka biciye ku matelefone bica bidufasha gutera imbere rero twasaba yuko kumbure ho hoshigwaho hibisata bimwe bimwe bishigikira abakenyezi basanzwe baba ariko barakora mu kubaronsa ubumenyi biciye mu maordinateur bakiga ama informatique navyo birafasha cyangwa se bakaronswa ayo matelefone bakanigishwa n'ingene bayakoresha naho batoba bayaronkejwe ku buntu kuko ivyagusa hajya bitera ubwenge buke mugabo bagashiraho nko kuriha buke 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 kuko bazoza bararonka kumbure bakagira mugabo akagira ko nico nigice baterera kumbure ayo bari hakaba make mugabo bakaronka ingene bagishikana kuri ubwo buhinga iki kivugo numva umenga niho cyo jamongiro kigeza kigafasha umukenyezi murakoze
kubisanzwe kubijanye n'iki kivugo ubuhinga bwa none kuri bose twese turipfuza gushika kugo gwego kuberako abakenyezi bamwe bamwe hari habagifise udutelefone dutoyi n'abatadufise kandi benshi barifuza kuronka na cane cane ama telefone yitwa Android nkaje nk'umukenyezi ndimwe mwihiganwa ry'abakenyezi bazotsindira iPhone kugira ngo tubandanye twipibriya mu byo tukora hama abakenyezi nyene tubandanye dutera imbere mu bijanye n'ibikorwa byacu tukabimenyekanisha na cyane cyane muri ibi bihe muri uku kwezi kwahariwe umukenyezi turirata gose ko tuba dushoboye iyo bayobaye iro promyeme twagiye tuduza ibyo twakoze
ukaba wipfuza kugura bimwe muri ibyo bahingura murawe ikaze mu gico cy'ugwaruka mu gisagara ca Gitega canke uhamagare kuri 32 88 10 2 mubandanye rero kandi muha amahigwe umfasoni wacu mwiganwa arimwo ryo gutsindira telefone Android mu kugira j'aime partage ndetse na commenter kuri iyo link iri ngaha munsi murakoze.